Ladies and gentlemen, are you having a good time?
Yes!
Come on, guys, are you having a good time?
Yes!
Lalela-ke thina bose balikhulu saziwa kanjalo. Asidumile ngemsebenzi emihle nemiphumela encomekayo kuphela nje. Sidume nange-spirit sobuntu. Siyakwazi ukunakekelana. Kodwa-ke umsebenzi wami namhlanje mncane kakhulu. Ngime lapha phambi kwenu nje ngizonikhombisa imiphumela yethu njengenkampani yomsebenzi kade siwenza sonke lesikhathi. Ngicela ningivumele nginikhombise igraph yomsebenzi wethu ekade siwenza sonke lesikhathi.
Awuthi ngikubambela le presentation but khuleka.
Le ndoda sonke siyibona la screenini njengamanje igama layo uMazibuko umncedisi Mazibuko ubaba wami ongizalayo ngeshwa-ke nangebhadi impilo yakhe yanqanyulwa ngakube yise isikhathi sakhe inqanyulwe le nkampani yala ikhaya isibalikhulu holdings
angeke phose ukhuluma iqiniso kulungile-ke bamba imike yakho kulungile abantu kufanele sibalaze iqiniso angithi phela manqamuke namhlanje anginaso isizathu sokuthi ngingamala phambi kwenu mina nginiqambela mama angithi abakasibalikhulu bambulala ubaba wami ungaseyise isikhathi sokuthi ashone bangcoli ma-journalist ibhalana yithi ngikhona babuze naba
lanomakhala
nina kancane andimnikeni space please
Shut up! Shut up!
Shut up!
Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Sh